inyal nyobolo osentiri ni gi sibuor maro mer kow gi julemo julemo kowe uro dhi onindi kawuono tarik apar kawuono ni 21 this month kawuono ebanyo jawa wacho cha oseno mino biko nyanguda bolo thiri gi sibuor oseyuoro legacy club lwanda konyango kawuono ni 21 this Saturday not that this Saturday you send me na wiko ose molka full and full combat with all music instrument kenda kurima yu ni ching mane wa wacho cha ma edu ching mane wa wacho cha maru meriko kiju lego udiyo kwa tiri kinyi sibu chitu udiyo kire kinyu kani kwa mataro luare mogo ose no mina wiko nyang wulu wolo kandu duwa mie lina me tokongo cha lulu adila eyu do legacy gimora mora ni tiri komo kakongo aina kaina nyathime nitiere kanyo makagi mulo nyathima nyako dembri kamo poni nyathima wuoyi muli to iwacho kata ni a kisomo gina koka ng'wen kare aboro mabie malo wacho ni juala wang' in nyathima nyako man ka kagi muli ibedo piny mos tidembori titing'o wiyi matin tipako ng'ama wang'o juala ok igo nduru duomo dogna wapi kelele ya useno mina wiko bas akoni dodge chon tuatiek chon ingia mapema tumalize mapema because we observe the COVID-19 rule kama kawaida kaka sebedo kawache japiwa mapema because we observe the COVID-19 rule kama kawaida kaka sebedo kawache japiwa donja nyasaye utaambie sura tuchako utaambie sianda tumi nyundo nyasaye utaambie sura.